Molweni, ngusive igama. Namhlanje sizodibanisa amanani amaphezulu. Kufuneka sidibanise u-46 no-43. Kufuneka siqale ngokudibanisa amanani ame kwi-ones, u-6 no-3. Sizophela sifumana u-9, u-9 sizambeka pha ezantsi. Ngoku kufuneka sidibanise amanani ame kwi-tens. Sizodibanisa u-4 no-4, sifumane u-8, impendulo yethu ngu-89. Sithandile singathi sino-40 dibanisa u-6. Kuye sizodibanisa u-40 dibanisa u-3. U-6 no-3 basinika u-9. U-40 no-40 bazasinika sizophela sidibanisa u-80 no-9 sifumane u-89. Eyona nto ibalulekileyo abaniyibone kukuba u-4 no-4 bamele u-40 no-40. Nala 8 umele u-80. Enkosini.